nubwa mbere nanje nubwa mbere munyoye aho Natacha asanzwe aba
hari hari aba security babonye Akim Junior wababonye
aba security hari rero ugira ngaha twinjirire ngaha iraza kuba umududu ndakura hi ngaha arambura ibirato canke yinjira ibirato
ni sawa
kari gure
abantu hatese turacyaduga
maracyaduga
iskari okay sawa Kim Junior we rero guma ngaho wa mugabo we guma ngaho numweke sinshakaza sa mutamura koze we ibyo byaheze
sawa
ibyo byaheze
byaheze
haro ahantu hatarenga urumva hari ngeze hari yarabandi baza kunyakira mukoma ngwaho Akim guma ngaho
umwaka agenda utanguye neza shitse ahantu n'abadanseri ba Natacha nabo bazi aha Abajyo dansiri bora batamba nawe zija bigira ivyo bigira naho bazi bisigura iki rero bisigura
jewe ndakase aha rero uhicara uri kurya ubuzima ndashobora kubavugisha n'uko murafungura
urashaka kumvugisha kini kajambo ka moyo
bona sera
eh come va
bene inzu ya Natacha hejuru ya Tanganyika hejuru ya Tanganyika niko tahereye hari inyuma ya Partage ndabereke neza aha rero turi hejuru ya Tanganyika
Isaac TV ho
yes 1 2 1 2 1 2 akunze Isaac TV
bachi mugane mukirene ngo hari ibiti bituwigwa nice kabisa murabona rero uno munsi n'umunsi mwiza w'amateka n'umunsi mwiza cyane ku mujyango wa Natacha kuri famiya Natacha kuri team Natacha bose muri rusangi kuri wewe umukunzi w'umuziki w'Uburundi ku mukunzi wa music myiza ku mukunzi w'ibikorwa byiza turi muri club Dilac ndazi ni mumenyereye kuba hamize ku vrema n'umunsi wa mbere ni exclusive ndasubiyemo kandi kubabwira ni exclusive apara bya ndavugati urabona ini exclusive nubwa mbere nanje nubwa mbere munyoye aho Natacha asanzwe aba ndira sulinye neza nubwa mbere munyoye cyangwa ishitse aho Natacha asanzwe aba Natacha noma Natacha buja yita la boss afise impamvu kandi si byo tinda kuvuga afise impamvu raba rero ahaba benshi barakunda kwibaza ati none Natacha bahe aba muri club abahe ibyo rero ntushaka kubimbaza gusa jewe n'ubwa mbere je nka Isaac shitse monyoye aho Natacha ba hari hari aba security babonye Akim Junior wababonye
ngaha twinjirire ngaha iraza kuba umududu ndakura hi ariko nta no mama murabizi ko Isaac TV ariyo televiziyo yonyine gushikiriza exclusive tite twakwitega ariko njire ngaha fresh odi ngaha turi isaha mutamu meze neza tu turamisha amakuru mutamu ngaha arambura ibirato canke yinjira ibirato
ni sawa ni bonone
muta ndibaza tubonye cyo menye ibyari byo no gushaka ka mikro nta kibazo urumva ndagira uko nkagushira
yego
ni sano
ni sava
wala sija kubaza byinshi tugiye ko ariho Natacha asanzwe aba of course turashaka kwinjira kwa haraba cyane
yego nsanzwe ndabizi samwe nabizi ndi bien forme
bakubwiye voila urumva ngaho winjira wese ngaho ateza kwanza kubimenya
yego
hari abudigadi bangahe
hari abudigadi batatu
tatu
biwe magendana nego
ama
sekirite dorotere hawe
tak kuri gukinga
aha naha bashitse aba karibu
ibintu byo bazungu kwenda kurahi so reka Akim Junior genda duze wa mugabo nimba baza kwemera ndabona nta kibazo ndavyibaza mbere Natacha kujimya kinga urayizimya nga kwigije
ndayibona haneze mugabo umwe yo narisenze afise kwa afise anniversaire
okay sawa reka ni feyiwe burya abakozi gasinda kubaza byinshi wa mugabo ni gahere akohera wa mugabo gada kubaza byinshi kwa bakwi mudundu
kali gure
abantu hatese turacyaduga
maracyaduga
iskari okay sawa Kim Junior we rero guma ngaho wa mugabo we guma ngaho numweke sinshakaza sa mutamura koze we ibyo byaheze
sawa
ibyo byaheze
byaheze
haro ahantu hatarenga urumva hari ngeze hari yarabandi baza kunyakira mukoma ngwaho Akim guma ngaho biswa numweke Jewendi uno munsi ni beti tagize ngahe cyo Pakistan Pakistan z'ukwezi kwa mbere 2020 umwaka agenda utanguye neza shitse ahantu n'abadanseri banatasha nabo bazi aha babagiye danseri bora batamba nawe zijya bigira ibyo bigira naho bazi bisigura kirere bisigura yuko akora fungura junior sasa Nasikia tawe haya. Eh, gusa ni bien. Manager ni? Uko bien?
Sasa.
Divine. Akayabago. Ramu umunsi mukuru mwa utanguye. Natacha joyeux anniversaire.
Merci.
Merci. Ndashobora kubavugisha na mukumura fungura.
Urashaka kumvugisha kini kajambo ka moyo?
Kajambo ka moyo. Unaeneza miaka mingapi leo mama?
Naeneza miaka nitawaambia nikimaliza kula.
Okay.
Subiri maize kula nishawaambia.
Okay.
Yeah. Baadaye karibu. Tukimaliza kula tunaongea. Sawa.
Mutamatu muramutsi.
Yego muramutsi.
Mukitaliano bavuga.
Mukitaliano buonasera.
Buonasera.
Eh.
Buonasera.
Hey, come va?
Bene. Natacha. Je unyemerera yuko zunguruka ngaha gato. Mwe kwanza mujyohegwe. Mwene mujyohegwe kwanza akoze iza activities ngira ntembere kwanza ngaha gato. Mana ndagoye nikirato kirandotse ndapfuye. Hemwe murazi rero. Aha niho sinzi ko ari muri aha ni reception gusa hasi cyumba. Hariya ni nkinjira hariya nabonye menga Natacha indirimbo yari kwa yarikana muri Trace. Wabibonye wa mugabo? Trace nukuri ku Imana. Igya ndirimbo yiwe na maniga urazi renda gutera inkuru ahantu ndurambona neza ho ingo ngaho kwanza gato numva ngaho hagaze ngaho natanganya kurayibona hariya fresh ibintu byose ni poa aha swimming pool aha niho Natacha ashaka gufata kuri ubuzima ari abantu bagi ubuzima mwabagabo hari abantu bagi ubuzima sinzi ko yamaze muyibuka nashushe Aiza activity twe turakaze. Mundabire iyi ni bujini iki. Ah baragaterura. Okay. Safi kabisa. Gya ni bomba ushira manga amazi. Iboruje ikintu mega jana nakibonye muri clip ira. Hari clip ene nibonyemo ndirimbo nibari nakupenda ya Natacha. Muje kuiraba muca mbona. Biboneka yuko ico maze kubona. Baba acha kanika kwanza hapo nione bien. Nani cherenga isha ko shirando yishishi. Urambona neza. Indirimbo ya jewe ndakazi burya bayiririmbiye jewe ntavyo mwamenye gusa jewe ndakazi aha rero uhicara urukura ry'ubuzima urukura ry'akayaga urumva harya akayaga niko nyina ari mwijoro nimubibona neza hariya nyine urumva ngaturi hejuru yatanganyika inzu ya Natacha hejuru yatanganyika hejuru ya Tanganyika ni kwa hari inyuma ya portal ndabereke neza aha rero turi hejuru ya Tanganyika akayaga ni kose abantu bose bagiye ubuzima bo ahantu rero haraguye gushika murabona bari ko bararyoherwa no munsi Natacha kujimya kingahe ico ndabasaba rero nuko murabona ngira ko barafungura bari ko bariherereza imfungurwa natwe rika twihereze kwanza gato imfungurwa amaze tukurikirana urubanza rwa Natacha ingene rumeze byinshi zaza kubimenya rero guma ngaho na Isaac TV murabe ibintu bigira bibenga mu rubanza rwa Natacha urabona ko ari urubanza familial urubanza familial kugira ibintu byose bigende neza abantu bose mushaka kuraba ingene Natacha afite anniversaire rikatubira bigenda zirubanza kwa mutwaye no tutari nkesha ntubone ngo nibake ariko ibintu biri hagindane mama cyereka ngize gahandu vumbenga ndabarenge jugwa abantu ari bako ari ryoheri gumega no bangize makosa sivyo nani bakunze baiza active twigishije uru fashion fotugira uru fashion rero tungiye mu bantu bari kwa ryoherwa naho tuba twabavumbuye naho tuba baduhaye kaze fotuvyitwaremo neza cyane mukanye rero kuma ngaho kugira turabe ingene ibintu byose bigiye kugenda baba ni pande pale cyane umenga no hurira hajya ahantu kuri asa numvise ni bajye ariko barafungura hajya cyume ngasura upfaso numenga ndo barunguruka ariko gusa akimara cyari imbere yanjye mva ko mugabo je nginde kujya ginda shonje kugeza ginda gihanza kwarura mbe ndafungura hamwe ibindi bada
Isaac TV.